clearly.
Yeah, the Pagama Zoro's lady. You could better than my Bab.
She's too sad.
So, stand up, Sam. You're completely my sub is to be in doing in the young ops.
I'm going to go to the city.
Uswelekile lo mntu akazophinda buye.
Yinto lenyanzele sibuthethe kanje ke ngo.
Ifanele ufile lo mntu lona.
Ligazi lam, la mntu ngubrother wam. So unokwazi uthetha kanje ngaye phambi kwam. Expect ngifile njani mina ndifile right.
Okay, so ke ngoku indaba ze relationship yamazime ngenxabana kusweleke ubhuti wakho.
Zingama, zingama anokwazi yokonwaba mina kodwa ubhuti wam bulele njengenja. Asoze ndiyenzeke leyo.
Ah, wait.
Sure.